Emakhaya sengiphinde ngabuya futhi, igama lami nguSithembile wakwaMtshali. Kulokhu engibuye nokuhlukile ngoba sikhumbula ukuthi kuqala lonyaka lo bekuzi-1 March 2022, ngengaphuma ephepheni esihloko sithi Qopha Umlando, Intokazi yaseMaduladula. So since leli phepha leli based eNquthu, eDundee, eGlencoe naseVryheid, kanti kunabantu abangithandayo bakwezinye iy'ndawo abangakhonanga ukulithola, ngithe okungcono-ke ake ngenze ukuthi nabo bazi ukuthi kahle kahle leli phepha leli lalikhuluma ngani, kwakumayelana nani yonke le nto leyo. So ngizofunda isiqephu sonke lesi esibhaliwe ngami. Asisiningi-ke vele, sincanyana nje, but konke abakubhala la kuyiqiniso. Ngicela ukuthi silalele ukuthi kahle kahle iphepha lalithini, leli eladuma kangaka. Isihloko sithi Iqopha Umlando eyaseMaduladula. Libhalwe uNdoni Mlambo noBongani Mtawung eNquthu. Isiphenduke undabuze kwayo Intokazi yaseNquthu esigodini saseMaduladula, njengoba isizakhele udumo ngokuba umqophi wamafilimu ovelele. USithembile Antoria Mtshali, 25, usanda kutshengisa umphakathi wangakubo umdlalo wakumabonakude Usizi Lwami olwaqoshwa wuye endaweni yakwaLvis. Ngokusho kwakhe, lo mdlalo waqoshwa ngo-2020 kanti wadla imali elinganiselwa ngaphezudlwana kuka-R5,000 ukukhokhela iy'ndleko zokuqopha. USithembile ungomunye wabesifazane abavelele futhi aseyibekile induku ebandla eNquthu emkhakheni wezokunandisa. Uke waba yingxenye yethimba ebelisakaza emsakazweni womphakathi iNquthu Community Radio, kanti futhi uke waba nangumfundi wendaba kwiVibe FM esakazela eThekwini. Emva kokuqoshwa komdlalo, Usizi Lwami wabe usudlalwa ku-YouTube naku-1KZN TV. Abantu bawuthanda kakhulu lo mdlalo, kanti abawuvali umlomo ngesifundo osiqukethe. Ngibonga ngiphezi kumnumzane esizwe Ngidi, okunguyena owanginika ithuba lokuveza ikhono lami ekubhaleni. Ngaqala ngabhala indaba emfishane ngayinika yena. Ngajabula kakhulu uma ewuncoma umsebenzi wami ethi ubhaleke kahle. USithembile uthi okanye okumkhuthazayo ukwazi ukuthi umsebenzi wakhe uzophinda ukhulise nethalente lentsha eNquthu namaphethelo. Ekhuluma ngey'ngqinamba ahlangabezane nazo, USithembile uthe abasafisa ukufezekisa amaphupho abo kulo mkhakha we-filming, okokuqala kumele bakwazi ukuthi kufanele bakuthande lokhu abakwenzayo, bayinikele kukhona, ngoba ziningi iy'nkinga ohlangabezana nazo kulo msebenzi, awulula njengoba abaningi becabanga. Ecacisa ngalezi ngqinamba, ubale ukuntuleka kwendawo yokuqopha neyokuhlangana kwabalingisi. Kumele ube nenkece egade izinkinga ukuthi ukwazi ukuxhumana nethimba lapho, ngoba nalo lisuke liney'nkinga zalo ey'dinga ubambisane nalo nabo ngazo, futhi ubaseke. Yingakho uma ungena kulo mkhakha kungamele ungene ngoba ufuna udumo, ngoba ziningi ingqinamba ey'khona ey'ngagcina seziholele ekutheni uvele udikibale, kusho okwaMagalela. USithembile uphethe ngokuthi athembise ukuthi asemningi amanye amafilimu awaphekayo angalindeleka nje kuye maduze. Iphela lapho-ke i-athikli. Ngithemba ukuthi sonke siyithokozele, nanokuthi sonke sesiyazi ukuthi yini le ngaka eyayishiwo leli phephandaba leli. Ngiphinde ngibonge futhi nentatheli zalo ezacela ukuthi zishicilele lolu daba lolu. Ngiyabonga kakhulu.